Salimie Benadi moja Nikiwa mimi hapa bilo sewani mtoto wa tambani Watu watoto mbande Watoto wa simbadi Watoto wa tambani moja yo Ha 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 ha
Everybody somebody Ara DJ Nguto Yeah yeah